ntumbuluko vuxongi byaku byi pfumala ntanga tintshava malwandle milambo swiluva swi tengisa mahlo swi phyuphyisa ni moya mpfumawulo waku wu hlawulekile nkhuluko wa milambo leyo rhula noti wa ximoyana lexo timula ni loko minkondzo ya tinghwazi yi famba ehenhla kaku ku ta lwela vuhlayiseki byaku a wu yimi ku mila byasi namuntlha ndzi tlangela nkoka na mfuwo waku u tamerile vutomi ha tinyungubyisa hi wena.